Mora, your medal. Your medal. New me, do your medal. Niangali hapa.
Yani namaanisha wengi wetu tumetoka mnyumbani, tumekuja kukaa town, kutafuta at least ndio tusaidie familia.
E wapi morali ya Moraa bana?
Yes, collabo.
Yes, I enjoy your climax.